Next skater, Noemi Coronel from Argentina. Marks for technical merit, 8.3, 8.7, 8.8, 8.6, 8.6, 8.9, 8.7. Marks for artistic impression, 8.0, 8.6, 8.8, 8.7, 8.7, 8.8, 8.6,